twebwe turi hano turi abahurikiye mu ishyirahamwe Aliance Motion Global Burundi SPRL ni ishyirahamwe durikiyemwo risanzwe ryitaho gutanga ingaburo ngani nafungugwa aha rero kubona twazirutse hano ni kugira ngo twitabe akamo se Barundi yateye abarundi bose ndetse abo bose afite umutima wo gufasha mu iki gikorwa cy'iteka kiko kirakogwa cyo kubaka ino stade mpuzamakungu yitiriwe Intwari twebwe rero nkishyira hamwe rikorera mu Burundi nta kindi twokora atari kuzaturashyigikira ibikorwa by'iterambere aha a abarihurikiyemo nk'ubu n'abarundi ni bene Burundi nico gituma twabuze tuti reka twifadikanye n'abandi nkaba ndabamenyesha yuko iyi ni intango turacyari bato twashoboye kwegeranya imifuko ijana y'isima ariko muturindire turi nyuma tuzogaruka nivyo nico cyatuzindukanye mutwakirire ako gakemanyi mukadukengurukire murakoze
nagomba mbanze ngaragaza akanyamuneza mfise kubona twakiriye rino shira hamwe Alliance Motion Global kuraka gakemanyi keza baje batuzaniye ndabashimire kandi kubera twahereye ku bigorwa rusangi ntibaje bikoreye gusa ariko naciye mvuga nti hajya umushitsi mwiza uramwakira ukabanza ukamwereka ivyo bari kurakora mugaca mubanza mukabisangira rero twasangiye ibikorwa rusangi twari turi kumwe nabo babona guca bashikiriza aka gakemanyi nagomba rero ngaragaze bivuye ku mutima umutima w'urukundo umutima wo gukunda igihugu umutima wo kubona yuko iki gikorwa dufise si cishira hamwe si cigihugu si cyo umukuru w'igihugu wenyene cyangwa iki ni cy'abarundi twese kandi si kuvuga yuko ivyo muri ko murakora si kuvuga yuko mwese mukina umupira w'amaguru cyanke hari n'abatawura aba no kuraba taraba mugabo kubera bumvise akamo kanye ni cyubahiro namwe mwavuze muti natwe ntidusigara inyuma aha rero novuga nti muri make imana ibahezagire
amen
ibasubirize aho mwakuye kandi muvuze neza yuko ubu nubwa mbere ati akari inyuma hoho karahinda natwe mu kirundi tuvuga tuti turashimye kandi ubushimye abayamaze kongeza ntitwirwe turongeza rero ko mwamaze kubivuga yuko ibiri imbere byovyo bizoza bisumba aha ariko turashimye turabasavya ahubwo tubatume ibyo byo byose aya mashira hamwe simwe mwenyene mukora aka kazi hariho nabandi mashira hamwe akora nk'ibi mukora murabajya kara nabo nyine ati mwatanzwe ingo mwitabire akamo ka se Barundi natwe tugende gufasha abandi kuduza ikivi nkaba ndabashimiye rero ndabipfuriza kuroranirwa mu byo mukora byose umukama abandanya ari kumwe namwe murakoze